Tekana umunezero ntangereye byo gusubira kubana namwe banywa nyuma makurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye mugiye gukurikira arabana na politiki hamwe n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ntuze gucikwa, hari inkuru idasanzwe. Basifika inahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yajeje kumena amabanga akomeye cyane ko WhatsApp ari cyo kirwanisho rutura cya President Evariste Ndayishimiye, kuko ngakiza ku butegetsi muri 2020 aho bahoranye ku rugamba bose baramukengera bamwita umuntu avuga menshi ataca amaze, ariko ubu rero ngo bihejeje kugaragara ko icyo gikoresho ciwe kiri ko kimugirira akamaro kanini. Akaruru gato ya Pasifika inahazwe atanga nako umukozi w'iperereza yitwa Jovite Butoyi yazize inkuru yateye bagenzi we aho kuri rubuga rwa WhatsApp yoba yaragize ati muri kino gihugu harabuze umuntu ukora kudeta. Iryo ni ijambo risigaye rivugwa kenshi mu Burundi ku buryo n'ubufunga abantu bose barivuga byo hava binagorana kuronka iyo bakwigwa. Muri aya makuru rero tugiye kubagezaho ya mubanga Pacifique n'ahazwe yoba yamenye ku biriko birabera mu butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye n'ingene atahura amakuru y'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi aho systeme yari hari iperereza hari ryo ryari rigerwe gushikana amakuru kwa Evariste Ndayishimiye, ariko ngo noneho President Evariste Ndayishimiye asigashikana amakuru y'umutekano w'igihugu mu iperereza. Ese byoba byaragenze gute? Ese iperereza rihambaye rya Evariste Ndayishimiye riri kuri WhatsApp ryoba rikora gute? Hari ko haravugwa ugucungana mu bategetsi bakomeye kugeza naho rero uwo iyo ntwazaga bikora mu iperereza ifunzwe, ngo hari rero n'abandi bari bariko barategekanywa gufunga harimo umuseremo ariko mu nyuma biza agupfa. Ese byoba byaragenze gute? Byose ni mu kanya gato ku buryo bagido nido. Jona subscribe cyangwa sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo uje kurikira amakuru agezweho kandi adasanzwe kuri Imbonesha kure. Tuba twabateguriye ibiriko biravugwa cyane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Turabakenguruke cyane mwe mudukurikiye kandi turabahaye kaze. Akiza ku butegetsi muri 2020 abo bahoranye ku rugamba bose baramukengera bamwita umuntu avuga menshi ataca amaze, bamwita umunyabwoba ku rugamba. Hari n'abashimiye kingene akunda kayoga. Bihanganye byose byahata ko President Ndayishimiye ari umuntu bazokoresha ibyo bashaka hanyuma aho bashake bagaca bamukura. Ko bahoranye mu ishamba bari bibaza ko azorenza imyaka 3 ku butegetsi. Uyu munsi baratangara ingene yamaze kubinjiza mu bwoba byo kumwemera byo n'ubu ntabyo afise, ariko yarabashize ku rugero atawukize ubundi. Abasenge de FTD basigaye babayeho binobana bimwe bidasanzwe kubera batamenye uburego ubundi. Ikirwanisho President Ndayishimiye yakoresheje kigira kugira ashikire iyo ntambwe citwa WhatsApp. Akarero gatoya twababwiye by'umukozi w'iperereza yitwa Jovite Butoyi. Mu gatondo mu makuru twabagejeje ko twababwiye inkuru y'umukozi w'iperereza amaze igihe afungiye mu iperereza ni Jovite Butoyi, sanswe yararongoye SNL mu ntara zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ngo twabihawe n'amasoko yo mu iperereza Jovite Butoyi yoba yarazize amajambo yabwiye abagenzi biwe aho yoba yari inamuye ati muri kino gihugu harabuze uwakora kudeta. Iri ni ijambo risigaye rivugwa kenshi mu Burundi ku buryo uwofunga abantu bose barivuga byo hava binagorana kuronka iyo bakwigwa. Ni benshi baraba akajagari kari mu gihugu bakavuga ko hakenewe ababagora igihugu. Abanywanyi ba Sende FTD bari mu ba mbere bavuga bene ibyo bintu iyo bibaza ko baganira n'uwo bizigiye. Jovite Butoyi rero vyoba nawe arivyo vyamushikiye kuko nyine amajambo yarashikiye President Ndayishimiye nabo yoba yarateye iyo nkuru bakenumira bobo barahatswe gufatwa bose. Abategetsi rero bariko binobana kandi baracunganye cyane kuko ibyashakije Jovite Butoyi na akajo gatoya kingi n'ubutegetsi bwifashe uno munsi. Abategetsi harimo n'abajejwe iperereza ntibabona kumwe kazoza ku Burundi. Mu butegetsi harimo abanzi bakomeye ba President Ndayishimiye ariko bose baracunganye mu rwego rw'iperereza muri kino gihe ruvugamwo imirwi ibiri mikuru mikuru. Hariho bake bitwa abo kwa Evariste Ndayishimiye, ku isonga ryabo hakaba havugwa General de Brigade Manuel Ndayiziga umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Ubu bavuga ko anakorera cyane Angelina Ndayishimiye kurusha nuko akorera umukuru w'igihugu. Uwo murongo niwo urimo intakorwa ko idasanzwe muri iyi minsi yari faze niyo ngabo harongoye iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Ku rundi ruhande haravugwa cyane abo kwa Reveriano Ndikuriye barongowe na Dedeyi Colonel Domitien Nkuru asanzwe ava ku mutumba ku gatumba kamwe na Ndikuriyo muri komine Kayogoro. Uwo murwi buvuga ko urimo abakozi benshi b'iperereza bari bakomeye ku ntwari ya Perezida Nkurunziza. Benshi rero bahoze bakorana hamarorerwa, ubu rero bagomejwe mu kazi ariko ata kinini bagikora. Mu nzego zo hejuru rero zirongoye igihugu nabo nyine havugwa byinshi, haravugwa abategetsi barabana y'ingwe ariko bagashima ku byo bashaka ntibiyerekane. Abarwanya Perezida ndashimira rero kuri urwo rwego bahisemo guca bugufi muri kino gihe. Bamwe rero basa n'uko mengo nta n'ijambo bakivuga, umuntu rero arana bibagira ko ariho bari. Perezida ndashimye rero baramurekeye urubuga, yirirwa aravuga wenyine bo, bakaraba ingene ibyo avuga byakirwa mu gihugu. Baramutse rero bamukura boca bazana ibintu byinshi bitangaje yagiye aravuga, ariko abo bategetsi bose barazi ko nabo bacunzwe nabo batazi. Perezida uri hamwe rya Perezida ndashimiye muri Misiri muri WhatsApp, kuko hari abahava batahura nabi ibibazo ko ndashimiye iyo basigaye afise ubuhinga bwo kumviriza WhatsApp z'abategetsi bose canke z'abasendede FDD, ariko sivyo na gatoya. Iperereza nyamukuru ryiwe ni rya nimero yatanze, umuntu wese ashobora kumuronera ko. Perezida ndashimiye yaratahuye ikintu gikomeye kiranga Abarundi, hari ukwitonesha ku mukuru no kuregana. Amaze gutanga nomero yiwe ku buryo umunyagihugu wese ashobora kumwandikira, yarahejeje gukuraho abategetsi n'ibihangange byose ngo nta n'umuntu akomeye akiriho. Ubu uraba umushikiranganji ugasanga ucunzwe n'umushoferi wawe cyangwa umukozi wo mu nzi wawe. Mu gihe umushikiranganji ariwe yohaye raporo umukuru w'igihugu, yisanga ibyo aza kuvuga byose sekreteri w'umuparanto bamaze kubiha umukuru w'igihugu umushikiranganji atabizi. Umushikiranganji wa mbere naho yoba igihangange gute, yisanga asigaye asumbwa na kapurari amucungira kubera ari wa raporo umukuru w'igihugu. Mukuru biro bikuru by'igisirikare ni jenerali, ko kapurari amucunga neza cyane agatanga raporo kwa perezida n'umukuru w'umuganga Sendide FTD ntamenya umujejwe uwo ari we. Ibi bintu rero biri mu bintu bya mbere byakwegwe jenerali Alenge Mbunyoni Pasifika inazwe rero akavuga ko we yatangwe no kuronka amakuru. Avuga ko mu nzu kwa Bunyoni hari umupolisi muto cyane atanga amakuru yose ya Bunyoni ku mukuru w'igihugu muri 2021, kandi umuntu atanga yari umuntu yizewe cyane na Bunyoni. Bunyoni ibyo Bunyoni rero yaciye haragerageza byose, yarandika abo yita bizigirwe bagaca bakora transfer de message kwa Ndayishimiye. Kubera ubukene buri mu gihugu n'abasenze de FTD benshi baheganirwa kurondera inkuru batanga kwa Kizigenza, ubwo ubwiye ibanga ngo ni umugenzi abaguye ku mari, aca yandikira umukuru w'igihugu ngo abonwe neza abikora yizeye guhembwa amahera canke igiti. Ubu rero rero uruhigi ni urwo kudandazanya, niho harya mwumva Perezida Ndayishimiye avuga ko Imana iza iramubwira ibinyegejwe kandi ko inzego z'iperereza atari zo zibimuha. Ndayishimiye yisanga ariwe rero asigaye aha amakuru iperereza kurusha nayo remuha. Begezaho n'abakenyezi barashobora no kurega abagabo babo, bamwe bakabikora mu bugugu ngo bariko basabira imbabazi ababo. Umwana arashobora no gutanga amakuru y'ibyo yumva muhira, aniho mushobora kumva urugero rw'ubukomezi bwa kino kirwanisho cha Perezida Ndayishimiye. Perezida araroroherwa iyo abari munsi yiwe bacunganye mu mboniza Pacifique ari nahazwe. Iyi ngo ni impanuro ikomeye cyane y'umuhinga wa kera Nicolas Machiavel, niwe ahanura abatwara igihugu gukora ku buryo abo munsi yiwe badahuza, ahubwo akaba ari we ahinduka umuhuza wa bose. Mu gihe abasenge de FTD bageze ku rugero rwo kwinubana bose, Perezida Ndayishimiye rero aca akomera ari bitwa ibihangange akiza. Ubu yaramaze no guhongora amajigo y'abatari bake n'abasigaye nta mwanya munini bafise nyuma y'amatora ya 2027. Ni benshi mu bitwa ko bakomeye uyu munsi bazokurwa ku rubuga, kuba rero yabashize ubwoba bwo kwinubana bituma umwe wese agerageza gutekereza ngo ntaboneke nabi canke nawe nyende akaraba uwo arega canke abeshira. Ntibazi ko ivyo nyene bizofasha kubikura ko bose kamwe kamwe bitamugoye, kubera ubwo bwoba buteke abategetsi bose. Umuntu wenyine asigaye ashobora kuvuguruza Perezida Ndayishimiye ni Angelina Ndayishimiye. Hano rero hakaba havugwa nk'ingene Perezida Ndayishimiye yarunze ubutumwa bwinshi cyane burega Colonel Alfred na Sam Seremo ku biturire yariye ngene yafungishije abantu benshi ku karenganyo akiri itadeye. Dosiye yose ya Ndayishimiye rero yumvise mu izina rya Musaremu aramerereza. Matwa dusomera nuko Musaremu yari mu nzira yo gufatwa agafungwa aho umukingene Angelina Ndayishimiye mfaso n'umukuru w'igihugu nawe ngo arafise abantu biwe bintakorwaho kandi avuze perezida Ndayishimiye ngo ntarenga ko. Ese kino kirwanisho turacyakoreshwa mu nzira ngo yo kurenganura abantu bose bafungiye ubusa no kumviriza ibyiyumviro by'abatabona kumwe n'ubutegetsi kurusha kuba ikirwanisho cyo kwiruka ko abakeba ese cyo tuma ikintu abarundi batuzwa ni ikibazo Pasifike ntazwi yatanze iyo nkuru iyo ba yahereje ko kiricyo ushikiriza kuri iyi nkuru bumvishe. Abantu rero bariko bibaza uwo nguwo ushaka gutera kudeta umukuru w'igihugu uwo uriko atembagaza ubutunzi bw'igihugu uriko yemera ko abarundi bageramirwa umukuru w'igihugu arorera ese yoba arinde se yoba afatikanije na Evariste Ndayishimiye nk'uko babivuga kandi nawe abyivugira ko abaza ariko ntihagire icyo abakora ko bwa mbere yaravuze arengiye mu bunyoni acamukombora mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere ndetse akaba yaraciriwe n'urubanza. Ibyo byaraheze abantu benshi bari bazi ko ari impinduka zigiye kuba ariko n'inyuma ya arengiye mu bunyoni akaba haraje ibibazo byinshi ku Burundi bigaragara ko Burundi hari abarimwo kandi abategetsi bakomeye cyane nk'uko Evariste Ndayishimiye ubwiwe yoba yanabitangaje. Akaba rero yaravuze ko hari abategetsi bakomeye ngo baboneka mu majipe kandi ngo bahorana n'umukuru w'igihugu ngo baba binyegeje inyuma y'ubukene hamwe n'ibibazo abarundi bafise. Bamwe bati igihe kirageze ngo duhaguruke maze ngo impinduka zibe mu gihugu cy'u Burundi. Abandi bati ariho umuntu n'umwe yoba afise ububasha perezida ibaze ko perezida wenyine atinya kuvuga hamwe twebwe abanyagihugu se tugowe nta n'ijambo na rimwe dushobora gushikiriza. Uyu mutama niho yavuze ko abarundi turi imbata kabisa none ngo yo hagarara imbere y'abanyagihugu akemanga abatumye abo bukene akavuga ko abaza ari we data wacu hamagaca avuga ngo ababitoba ni abakuru mbe yemwe byankiraye ko ari we mukuru w'abakuru gukura izo ntovyi bazinanye bagenda n'abasangira ndetse banakundanye nk'uko abivuga byo babimusaba iki kare perezida w'igihugu kikigaragara nimba atakubati nyakuri mwo ngo babizinanye mwo ngo kuko urabyaho igitoro nayo mahera y'agaciro cyangwa amadevize byagajije igihugu ngo ibintu bikazimba deplasoma ikaba ikibazo ukiyunguruza kugacika ndetse gukaba indyankurye ngo ubuzima bukazimba abarundi sinzi bagata icizere cy'ejo abo bantu nimba bari bazwi bari bakwiye kubihanirwa. Kibiretse ikara ryakorokeye ku matera ntorizimye umuriro urandagata ugahavugwa kwira n'inzu yose igashara ntibirimo kandi nawe ngo urashobora gushaka nabyo ngo wimufu. Hari undi yagize ati yangaja abaza guceza n'abarundi ko nuko dukina ku muvyimba gusa ngo hazogera igihe cy'ubwenge bavuga ngo nibunyoni none abo bandi bo ari bande abarundi turakeneye kubamenya kuko umucezo wabo turawuhaze. Nuko rero abarundi benshi bariko barashikiriza mu migwi itandukanye hamwe no kumbuga ngurukana bumenyi. Arundi yagize iti mutama kizigenza Imana mushobora byose kujimbe rubandanye utuvumburira injavyi intovyi maze abatwononera imbono imbona kazotsa umunsi umwe uzobashire ku mugaragaro tuzobamere ngo ni hahangame leta mbyeyi leta nkuzi abakozi b'Imana rero ngende bakora ntibamusengera ngo ishire ubwoba kuko ngo afise umudayimoni w'ubwoba hama ngo afate umwe ngo amushire hamwe yashira abunyoni gutyo ngo ibintu bigende neza. Mu yandi majambo ngo ari umugabo yagiye kwiba agarutse asanga nawe bamwivye acavuga ngo ndanka imihirimbiri ikora nk'ibyo nkora. Arundi yagize ati reka tubihe umwanya kuko umucamanza mukuru ni umwanya ariko Imana ishigikira ryavuzwe kandi irishitse ngo arabacaye batinya kuko bamugirira nabi kuko ni benshi ngo niyo bakurira rimwe canke ngo abafungire rimwe ngo bikunde nagende pole pole ngo bizotiba bizoshika ngo ntazobe nkanadaye ngo mwubahwe ngo jewe ndibaza ni ukubatinya kuko abashize ahabona buca bamumesa ubwo nyene. Iyo ni indi komantari iyo ndi mwenegihugu. Undi yagize ati nimba ubazi ni igihe buza kubashengeza mbe bunyoni ko wamushikanye yo muri abo avuga ninde umurusha babasa yari afise gusa iyo bumenye umwe bwari kindi. Arundi ati ngo n'umugore wiwe ngira ngo kuko niwe atoheba canke ngo akure canke ngo arekwe gusangira nawe canke kugenda nango vyakunana mbere barazimenye cane ngo ni mucezo wa ndani nanje niringanira. ariko murantunge ngo niwe mukuru w'abasoma niko n'abandi bariko barashikiriza ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye rero yakaba yateye uruntu runo ndetse ku mbuga zigiye zitandukanye yaba Twitter Facebook no mu bintu bitandukanye WhatsApp bariko barabigaruka ko berekana ko Evariste Ndayishimiye yoba azi uriko aramutobera ndetse akaba atariko arafata iya mbere mu kubahagarika kandi abivuze inshuro nyinshi yandi makuru ihuriro rya komisari gira 2023 rigiye kubera mu Burundi rikazozanira n'akarusho kanini igihugu kwinjiza amafaranga mva makungu mu gisata cy'aba mukerarugendo korohereza abanyamitahe mva amahanga ngo bazane imitahe mu Burundi hamwe no guhanahana ibidanazwa mu bihugu 21 bigize uwo muryango mu gihe abarundi boronka umwimbu w'umusesekara ni bimwe mu burusho nibwiteze mu nama igira 2023 isoko rusange ihurikiyemo ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo ubuseruko hariyo komisari zobera mu Burundi ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa gitugutu umwaka 2024 Robert Shingiro umushikiranganji w'imigendera ry'u Burundi n'ayandi makunga akaba yarabishikirije yakira intumwa z'uwo muryango kuri uyu wa 13 myandagaro 2024 aho yamenyesheje ku Burundi busanzwe bufise inyungu nyinshi muri umuryango karamenyesheje rero ko nyuma y'ingorane zibonekeje mu rudandazwa mpuzamakungu biturutse ku kiza cya coronavirus mu mwaka 2020 uwo muryango rero utatevye kwiyubaka kuko kuva mu mwaka 2021 gushika muri 2022 ibidandazwa byinjiye n'ibisohoka byiyongeye ibice 15% ku ijana uburyo bwinjiye nabwo rero akaba ngo bwaravuye ku miliyaridi 179 z'amadolari y'Abanyamerika buja ku miliyaridi 205 muri icyo kiringo dandazwa bihingurewe mu bihugu bigize uwo muryango rero byiyongereye 15% ku ijana n'igisata cy'ubutare cyiyongereye ibice 10% uburyo cinjije rero bwaba bwaravuye ku miliyaridi 34 z'amadolari ya Amerika buja kuri miliyaridi 37 mu karere rero kaba watandaje umwimbo w'ibifunguro rwungana n'ibice 81% ku ijana wongera rero winjiza n'imiliyaridi 20 z'amadolari y'Abanyamerika muri iyo nama yemereje Robert Shingiro akaba ashimishwa n'ingene bizokwigwa bijanye n'imigambi y'igihugu nko guteza imbere igisata cy'uburimyi igisata cy'ubutare hamwe n'icyo bamukerarugendo kuko ngo bihuye n'ibiri mu mugambi w'igihugu w'iterambere ry'igihugu abe 2018 gushika muri 2027 mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka 2024 n'igihugu giteye imbere mu mwaka 2060 hamwe n'izijaye n'isoko rusange ry'akarere zilekafu mushikiranganje Robert Shingiro hamwe na Chile Lembundo Kapwepe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango ateye umukono ku masezerano y'uwo muryango Robert Shingiro akamenyesha ko ariho n'ubundi burusho kuko ariko harigwa ingera abanyagihugu bo muri ibyo bihugu koherezwa ngo bashobore kugendanira na byoroshe igitega mu makuru tugiye kubagezaho ni inkuru nziza nta mwana agihohoterwa kubera koresha ibamfu abayisilamu nabo bati ko bamfu nuko kwisukura mu gisusu kuri uyu munsi wahariwe abakoresha ukuboko n'ukuguru igitega ubu bamfu hamwe mu bakoresha ibi bihimba rero bitamenyerewe bavuga ko ubu ari njane kuko ata mwana agikubitwa ngo n'ugakoresha ibamfu ariko umunsi rero uhimajwe mu gihe mu gihugu byinshi abagiremwa bo mu idini ya Islam bakoresha ibamfu rero bagihohoterwa muri Arabia Saudite no mu bindi bihugu rero bigwiremwa abayisilamu nta muntu yemerewe kwerekana ko akoresha ibamfu ndetse ntibyemewe no gufungura ukoresheje ibamfu kuko akoresha mu kwisukura mu gisusu nsanze rugeze Anastasi ni umwigisha wo mu mashuri y'intango muri komine Gishoba akaba avuga ko aciga kubiswe yarakubiswe arasha yazira gukoresha ibamfu ubu ngo ni iterambere kuko umwana bamufata uko aringati jewe aho natangura amashuri narakubiswe bimwe byiza by'abantu ndamwigisha nyigishije mu wa mbere gushika ndamenya kwandikisha ukuryo ariko muhira byaranze udukorwa nadukoresha ukuboko kuko bamfu bari barampebeye uyu mubyeyi kandi arashima ko umwana w'ubu iyo akoresha ibamfu baramubuza byanse bakamureka batabanje kumuturubika canke ngo bamukubite biri ku nzira Jean de la Croix wewe avuga ko kubera yakoza kubizwa kubera gukoresha ku bamfu byatumye akura atinya atacizere yifitiye ibyo byatumye rero atabandanya indoto ziwe zo gukina umupira kuko yakeneshe bamva aho baca bamwankira nawe ngo nibyo byatumye aca ashigikira cyane abana biwe babiri bakoresha bamva bakaba bakora neza ibyo bakoresha ukuguru canke ukuboko ku bamvu. Ubushakashatsi rero butandukanye bwakorewe muri Australia muri 2006 n'ubwo bwakorewe New York na kaminuza yitiriwe umwirinda Lawrence bwerekanye ko abantu bakoresha ibamvu kenshi usanga bafite ubwenge bwinshi mbere n'abantu benshi b'abanyabwenge isi yagize nka Isaac Newton na Robert Einstein bakoresha ibamvu. Abandi rero bamenyekanye cyane ku isi bakoresha ibamvu kandi bagakora ibintu neza ari Lionel Messi, Neil Armstrong, Angelina Jolie, Baden Powell, Napoleon Bonaparte, Oprah Winfrey, Fidel Castro, Bill Gates, Aristote, George W. Bush, Serena Dio, Justin Bieber, hamwe mu bamenya ko rero uyu munsi wahariwe abantu bakoresha ibamvu washyizweho na Left Handers International ugatangura guhimbazwa muri 1976 kugira rero agarukirwe agateka k'abakoresha ibamvu kuko hirya no hino badahabwa agaciro bakanatotezwa. Turabakengurukiye cyane rero ko mwakurikiye aya makuru basabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi tuzobagezaho ku munsi w'ejo yari imbonesha kuri Hejuru TV. Imana ibahezagire ko mwabanye natwe muri ibi twari two turabashikiriza.